tolo moe ao niu o e universi na ane fokotutu ue ngahi tuunga mama o e sotiaka koia e arifa moe omeka koe otua na e momohiki ai e he uluaki fa hotau fonua tupuanga otua motonga koho kutofia tapu moe la koula e karia hotau fonua ae kai vai na e polo i meilangi ke ihe taloni he ono i kuangani tupo wono koe tu i e ototonga ao whaki atu he e kutala whakatapu te ria e ngahi haa tupua o e whonua si kau whakapaea koe uhi koe ongo ongo lerei o sisu kalaisi mātua tauhi whonua pia ki he tonga kotoa pe o kua uatu ki ai ai tala whakatapu kai atake o atu i he whakamafola ata hanga tonuni pea i he waha o pe ha pōpō aki fie kaunga mamahi ki he eiki no pere a ene afio ma afu tuku i aulahi kua pekia kua netari ki he ui mā oni oni mei i tāniti kua toi hifo a hio hio pea hake moe pea uta ane o e hufanga lupe pea whaka nonoa e pā pā anga peau ko whanga pawa ta aki moe aka e toa o e esi ko maafu a whaangi ai a whanga tapu fesi e toa i talaka e pau pea lau aitu ai ka inga e hala tukutonga he kua fōngia e ni siweri he moana o e nofo taimi isa he toki masiva e aku viviri he more ai eiki ne ofa ki si ono ka inga mo e fonua kua luwa mai e fatongia he kua tōnunga e whakawhianga inga hiki ai e whanonga he kua ui honokawa mi maananga peheange mai o kuala malawa ke luwa hakakala kai tui hanusi palataha ka kua mapaki e wha mi hono tuuanga kai kei ala woke he toki tāku o loto nofo mo whakapulia ko si longo ha havea e ko puli ai maafu ko funga alaki ai matangi loa pea hake peau whakafoa isa kua kaukau he loka whakawhetai oku kei tuu pe hono la koe amanaki anga oe whonua tau lusia pe ki taulanga o whalahi atu ke whamiri ka inga me he tui loko mana hala tuku tonga pe amai vai ko whirenga me pake lau mohu me manga tolu hala makaho o hafiki waka kalahari pia son kapala moe kainga mi he tuunga whare masiva oe poloka o tukie pia ki he fui fui lupe api gongo kie koe maulotu pe moe hufaki tawangi ke tapu kina ki mu tolu he otua e fuaki mea o whaalangi o tau wau si ai ai ne nonga pe tau māmangi ai he ne māma tau inasi ai mo māmani katoa he amanake rerei ki he toi tuu liriu e mamahi ko ha fuunga nonga hoko mai mo e tāpuaki o e kirisimasi ko ho tau whakakoloa tua ofa e ki atu. Thank you.